waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas-uuliyiin kenyana fadhiyaan axmedeebe u sheega madaxweynahaagu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha kenya